fall as a way. Nello, Nello, Nello. Muhuze na kibura mutaye na takara marayika murindi fashe mwana tanjabuka ngaruziga mama indi ibitekezo byanjye niwe adahari byanjabuka. Why don't you think of us ugakatira fall as away. Tira falas away. Nello.